Twinge kind of twashishuye gashishuka maso cyo kuzaje nyishije n'uso bagiye kumpamagara uvuga.